Allah me bilalo ka kafa ajar tan to don fuck